Ero kamano Yesu Inyeje church polo gipi Nyasaye manitie Mane nitie kendo mabiro betie Ine nyasaye ine mi winjo rikod alama Winjo rikod pako Nyasaye makaluongo to winjaga Nyasaye makachogo to kechoya Sulu maro kinyi to renyina We atingi malu tineneni Nyasaye makaluongo to winjaga Nyasaye makachogo to kechoya Sulu maro kinyi to renyina We atingi malu tineneni Ochunge kedo nyasaye marauma Kedo na pile lwenye maimoya We atingi malu we babana Ochunge kedo nyasaye marauma Ukedo na pile lwenye maimoya We atingi malo we babana Ine miwinyo ringi duongipa Apaki Kuotanemi Malami baba
Ine miwinyo ringi duongipa
Apaki Abiro paki, abiro dhiali ruo Abiro deni kapodagi manyasai Chunyo luori ruo Iro kamana
We atingi malo mama We atingi malo nyasachani Oreso ya ilo tuwa siku Ochunge kedo na nyasachondwa Umoleke mayane nyera Opako
Uchango tuochete masanowa We atingi malo jaka yudayo Iromu pako Iroma denda yesuna Igo metimo moroya We apakipile yesuyo Iroma we